imbere yuko sentare yubahiriza amatungo ya leta igenda mu bushikiranganje ingorane ntizari zibuze kandi nyakubahwa mushikiranganje ari ngaha turavye mu nyishu yatanze ku bibazo yabajijwe nuko bimwe mbere uno munsi basa n'abatanguye kubitorera inyishu ico kikaba ari ciza cane leka rero nkuko twari twabivuze duce duha ijambo abandi bashinga amateka batari muri uyu mugwi w'amaho kugira nabo bagire ico bashikirije nyakubahwa mushikiranganje nkuko twari twabibasavye muraheza mu batega amatwi mbere mugende mwandika ivyo bashikiriza kuko namwe turaza kubaha umwanya mu nyuma wo gutanga inyishu ku bibazo canke no kuyinda imyitwarariko iza kuba yavuye mu bashinga amateka kugira bunganire ikicegeranyo cakozwe n'umugwi w'ama turabona hariho abashinga amateka bamaze gusaba ijambo duhere ku mushinga amateka Karorero Anatole
murakoze nyakubaha ucegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka kuba mumpaye ijambo nari mfise utubazo tubiri kuri raporo ya Cour des comptes ku rupapuro rwa 16 hariho ikibazo kijyanye na registriere bita OpenPRH twabonye ko iteye ikibazo cyane cyane ifasha mu bintu byo guhemba abakozi rero turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu cya Tunisia iyo bipfuye baravuga yuko haca haba ikibazo cyo kubarihira itike bigatwara amahera menshi banavuze yuko hari abakozi badafise ubumenyi mu bijyanye no logiciel nagira mbaze umushikiranganje mu gihugu cy'u Burundi uko tuzi kingana eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha kugira ngo baze baradufasha mu gihe habaye ipane noneho igihugu ntigize kirahombera ko turabona yuko kugira aze kubikora haragenda amadolari menshi n'uguhemba rero ntuzeye amafre domission y'abakozi bari ngaha naho nyene abo bakozi tubona abakoresha batabizi babivuze neza none ubu mwa muri ko murakora ikinya ko bamushikiranganje kugira ngo nimiburiburi turonke abakozi b'abarundi bashobora gukora icyo gikogwa hanyuma ikibazo kigira kabiri kijyanye n'ikibazo umugwi wabajije ku kibazo cya gatatu baravuga yuko aya marogisire nyene Open PRH na CGF ata bufatane cyo byise ntuze interfaçage ihari mwegwe mwishuye muvuga yuko ngo le marché d'interfaçage a été effectué mais son opérationnalisation n'a pas été effective actuellement les instances judiciaires sont en train de faire des enquêtes et ainsi de suite ne ko amushikiranganje mwo tubwira aho izi enquêtes zigeze na cancane mu gihe muvuga yuko byamaze gushika mu butungane kuko mu vyukuri turabona yuko hari ikibazo gikomeye cyane mu bintu bijyanye no guhemba abakozi ahantu utanga karuru gatoya nta matohoza menshi nagize mugabo naravyumvise yuko peye y'ukwezi kwa kane vyagoranye gose kugira ngo abakozi bahembwe hanyuma muca mwifashisha peye y'ukwezi kwa gatatu ku buryo byace bitera ingorane mu bijyanye abo mwateza kuregirariza n'ibindi byose mumva ko byace bitera ingorane none uruhombo igihugu cagize byo babigeze mwaya matohoza muri ko muragira hanyuma akabazo ka nyuma nyakuba mushikira nganje haravugwa imyidogo hagati y'intuze y'intumbero muheruka kugira gufata yuguhemba yukunganisha imishahara y'abakozi haravugwa yuko mwafashe yuko ntuzeye ingene muhemba abari muri kora kategori do direction bari hasi cyane contrairement ari muri kategori do collaboration aha twatanga karoriro nk'abigisha novuga bahagaze nabicaye donc les enseignements assis et debout ufatiye ku muntu afite niveau académique yarakorotse cyane au détriment y'umwigisha yicaye mugabo afite niveau académique aha novuga akandi karoroko nk'umudeset par exemple ariko arigisha arasumbya umushahara umulisansye ari muri catégorie de direction ivyo rero bice bitera ingorane cyane cyane mu bijyanye n'imyidogo y'abana bariya ko se bavuga yuko kwiga amashuri maremare bisigaye atakarusho bifise bivaye n'ingene abo bantu bariko barafatwa mu bijyanye n'imishahara murakoze cyane kuba mwampaye akanya ko muturongoye uyu munsi
murakoze cyane nariko ndabaza mugezanje hano itandukaniro riri hagati y'abigisha bicaye n'abahagaze kuko ivyo umengo twahora tuvyumva mu rundi rwego ariko ngira ivyo yansiguriye nivyo niranya kubaba mushikira nganje araza kubitubwira neza reka ubonaho duha ijambo umushinga amateka nkuru nziza Joki Chantal
murakoze banyakubaba murongoye kuko byo no munsi kukanya mu mpaye ugamena goma shime ingingo nziza igihugu cyafashe na cyane cyane duciye muri munamashinga amateka gukurikirana ngene ubushikiranganye butandukanye busanzwe bukora kuko turabona yuko butanga bitanga umuco ingene ashaka kwitunganya dufatiye ku marakine n'amadefi aba yabonetse hanyuma ntarandiriye ikibazo cya mbere kijyanye n'amadefi ya marakine twasanze mu bushikiranganye twashimye ko baduhaye ijya paraporo ijya diagramme de grant ingene bizogenda nagamba z'umushikiranganje ubwo ntiyoba yabaye babitekanije mugabo tuziro budget programme ubwo muzosanga muzobishika ko byose kuko ntacyo mukora mudafise uburyo turavye ibibazo bihari competence archivage n'ibindi byinshi bisaba amafaranga ibya digitalisation bisaba nibindi ariko turavye ngire mwabwe bo zobikora matrimestre muri uno mwaka nigihe tuzobikorera ngo ntimwosanga muzohava mugira intambamye y'uburyo kwishya mu ngiro ico cyari ca mbere hama mwavuze kandi muri za ntambamye ko hari kibazo kijanye na départ non actualisation du personnel birumvikana gukora fonction publique bari mu bushikiranganje butandukanye burimo n'ubworozi n'izindi n'ubundi bushikiranganje education nkacya nibaza mbega mukorana gute kugira mumenye le départ mumenye na les compétences kugira ngo z'abakozi bahasanzwe kugira ngo mwumve ko by'ukuri bari ko barakora avec intumbero tuba dushaka gushikako ko twabonye ko nk'umushikiranganje wanyu hari bakora nibitajanye n'ibyo bagize kumurenga ho départ quelconque yarabaye hacha nongera mbazo kugira kabiri abantu baje muri retraite so plein kumengo arabaye umengo barubiriwe mbega mukuri kugira ngo bamenyeshwe kuno munsi baduturi bazo bitandukanye bijanye na makredi bari bafashe bijanye n'ingene bobaho kandi murumba biri mu bushikiranganje bwinshi ice murazi yuko gukukuruka twese tuzobishikako mugabo dufashe bakukuruke mwe mu bafasha gute nk'umuntu vyitwa ko ari abakoresha na cyane cyane kubamenyesha cyanyuma na girambaze bari bakibaje kuri competence la competence de garutseko twabonye ko gifise ikibazo gitandukanye mwebwe mubona mutegekanye iki duhere mu bushikiranganje wanyu no mu wundi bushikiranganje kugira ngo abantu baronke ubumenyi gukora nibijyanye n'ibyo bashobora gukora n'ibyo bibazo bitatu nashaka gushikiriza murakoze kukanya mu mpaye
murakoze cyane reka ubonaho duha ijambo umushinga amateka Suguru Olivier ijambo ni ryanyu
murakoze cyane nyakubahwa cegera cyane cy'umukuru n'amashinga amateka ku makanya nagomba mbanze nshimira cyane umugwi w'amaho wakoze ikicegeranyo nshimiye na leta y'u Burundi bicije ku mushikiranganje aje kuziburira iby'ibi dossier ya Cour des comptes ndashimire cyane ku bushikiranganje mu minsi yera twabonye ko hari amafaranga yashoboye gusubizwa atari make kubera ko basanze ari abantu bari de fonction fictif tukabinezererwa yuko ivyo bintu bizobandanya cyane cyane muri iri bya logiciele bari ko barashira mu ngiro bya digitalisation cengi bwa koreye nyakuba wa chega chamwe cy'umukuru n'amashinga mateka amazi kibazo mushikira nganji nabonye kibazo cabajijwe cha kabiri numwe wamaho na cengira makenga ashika kabiri icambere na mbere ni ibinyishu zatanzwe ndavye isoko ryatanzwe ya digitalisation mbenya kwa mushikira nganji ya dure du marché ko bavuga yuko yari amezi 12 yo bari kibazo cabaye muri confection ya DAO kuko muri DAO bara spécifier neza délai d'exécution da marché ndetse bagaha n'umufuniseur agashora bwo nyine kuvuga imisa abona yo shaka kuzobikoreramwo kwexecuta yo projet none imba délai d'exécution yari izwi muri DAO akaba lo fournisseur yamaze kwiyangaja akaba tabikoze muri uwo mwanya ko nzi neza ko batsaguha yabatanze cause de bonne exécution cause de bonne fin mbege yo cause yari yatanzwe nimba yari yatanzwe yashoboye kuba realize ku nyungu z'igihugu kuko ubuhunye naho muzosha kwiroransa nimba mutamaha ya vena bizoje bigenda gutegwa ibice bishobora biduhuga cyo ni cambere mbega la gestion la suite ya gestion iyo projet iyo contrat mwari mwatanze muba mwaratanze ya vena canke la gestion yacigenda gute ikindi ni nyishu nyene kuri ico kibazo yishuwe ku mafaranga yo baratekanijwe aho bavuga yuko budget était sous-estimé mbe nta byigo byari byakozwe kugira ngo mumenye neza imbere amafaranga koko azoshobora gukora iyo projet nimba bitakozwe neza mutegekanye iki kugira ngo nimba muzororansa nimba mutamaje kubikora cyangwa mugatanga amavena bizogenda gute muri kora kwikiriza ivyigwa mbega hamwe yo baratanze abatekinisi ko mwabivuze kuyatanze abantu batari batazije ama operation de gestion de ces dossiers je bahubwo navyumvise ukundi no kuvuga yuko ro fournisseur ila arinye de technicien non compétent dossier quoi bica biba bacha ba manque de performance none twoshobora kubatera icyumviro ko muhimba mutabikoze ibizokurikira ko muri analyse de performance du dossier yaba exécuta baje kugira competition bateza kwarinya abatechnicien bari compétent ikaba critère de conformité kugira ngo mushe gutangira soko murakoze kuma ijambo
murakoze cyane reka ubonaho duhi jambo umushinga amateka ndayize ya niset
murakoze nyakubahwa cegera cambere cy'umukuru n'amashinga amateka kuma kano kanya na jewe nagomishimire cyane cyane umugwi waduhaye umuco kuri ino ntego ikintu cyo cakoze na Cour des Comptes shimira na Cour des Comptes ku bikorwa bakoze kuko birabona ko ubushika nganje mu bibazo bitari bike mugabo yibaze banze kuboneka n'inyishu zaheza kaboneka ibibazo nateguye kubaza hari bamaze kubivuga nk'iki kibazo kijanye na logiciel je hari hama dosye bakoze bamwe n'igize gukurikirana aragorana cyane ugasanga cyane cyane abafunksionere bashasha cyangwa barayintegra aho bashaka kumara umwaka cyangwa ndarenga bataronga cyara kabo ariko inziguro ya mari logiciel zitariko zirakora neza chanke ko akeneye ama email abanza kuronkira abatinizi ariwo baronse soko ariwo bakonsulta muca mumva yo kari ngorane mu gihe kugira ngo duhembe abakozi bacu tubanza kwitura abantu bari mu bindi bihugu bazibiye mu rwego zocaze bingorane harashaka kuba nibindi bibazo sociale kubera ivyo nagire ngo sabenya ko hamushikira nganje nimba mutarabikora kino kibazo je mbonume yakirihuta cyane kugira ngo izingorane tubona ntizibandanye kubijanye na digitalisation nagomeje ko kibazo kijanye na déconcentration effective des services de la fonction publique mu ntara hariyo abakozi ba fonction publique mugo kwera usanga bafise uburyo budakwiye n'ububasha kombere budakwiye ntibakora neza ama dossier arico gituma usanga rimwe na rimwe abantu bose bitora fonction publique benshi usanga bari ibujumbura ari benshi hari n'amarege kininiya ibyo bigutuma rimwe na rimwe bya bitore bikunda kuvugwa niho bica bibonekera kuko iyo umuntu umwe ariko aritugwa n'abantu bashika 12 abantu tuguma tura abantu sinibe ndavuga menshi mwogerageza no ngaha rero mugaho ubasha bukwiye abakozi mwarungutse mu ntara kugira ngo mudezangoruje ama serivisi ya fonction publique nivyo twaramutse mwatangwe kubikora mugo twagiye tubatera intege kugira ngo abakozi bari ruguru baheze biture afite ibazo biture abakozi bari ruguru kugira ngo nuburyo bakoresha bugabanuke kuko uburyo bakoresha arimo ndari mu buraba bwinshi cyane hanyuma ikibazo nagere mbaze kigira kabi gatatu bo ndikijaye ni raporo mugabo twagiye tubabaze nyakwa mushikiranganje mugejeje he gushira mu ngiro rya bwirizwa rya protection sociale cyane cyane kubijanye n'amapanse ya retraite muzi ryari gutangura kera mbere rivuga ko ryari gutangura itariki ya mbere zuko itariki imwe yo kwa mbere 2020 biravuga ko byagoranye guharura none byagoranye guharura gute mwo duhumuriza mugahamiriza n'abakozi mbere n'ibyaje mu ngiro ko bivuga ko izotangura itariki ya mbere ukeze ko bidotanga 2020 muzoheza mugire rapere chanque bizogenda gute nibindi bazayo uko abakozi akeneye abaje muzabukuru bakeneye kumenya ibyo ari byo hanyuma akabazo ka katatu cyangwa ka kane nakajanye n'abamandateri politique publique aho twese turimo kuko harigeze kuvugwa yuko amandateri politique publique cyane cyane ariko baragira kuja muzabukuru mu karoki zabukuru ko uko batoja kugorana ngo basaba ama reintegration yuko hari migambi yabo iteguwe mugona abonyene barimwe none ubu mubigejeje hehe ko muna mu minsi iza abatari bake bazohava basubira kurondera akazi iyo bari murakoze nyakubaje gacame ku bintu amashinga mateka
murakoze cyane reka ubunaho duhi jambo mushinga mateka bizu umuremyi Pascal
murakoze cegera cyambere cy'umukuru n'amashinga mateka ku mpijambo Jemfise utubazo tubiri kwa mushikiranganje ubuhera harigeze gufatwa ingingo yuko abashomereye bize DCC bo bandanya amashuri ntibaje kubuze mugabo mu nyuma acafatwa yindi ngingo bati burya nabo nyine babarenganijwe ati kuko ntibava bazira moveze politique éducative y'icyo gihe ati rero reka bafata ingingo yuko babanza guhera kuri aba DCC abaherize ubuzi bose babone ko baheze mu gihugu nyakwa mushikiranganje mbega ubu mugeze ku rugero rungana gute ngo gutanga ubuzi kwa aba DCC bashomereye hanyuma ikindi nacyo kijanye n'ibibazo bikogwa n'abashaka kuronka ubuzi nyakwa mushikiranganje harategurwa ibibazo mugabo twiheje usanga hari abantu benshi babamaze igihe bicaye muhira ugasanga nibyigwa baravyibagiye mugamo chamunganisha na babandi bavuye ku ntebe y'ishuri nibona yuko abantu bashobora guca batora ibyo bibazo araba babaherutse ku ntebe y'ishuri nta kuntu mwohindura mugafata muti generation par generation ikibazo cha murakoze
cyo kibazo muhereje ko ariko kiragoye ngira umushikiranganje araraba ingena acishura ntibaba bagiye gukora akazi kamwe nabo bamaze igihe kinini ahubwo umuntu yobahanura ko ari ukuguma baza barasoma bukebuke kuko baba bagiye gukora akazi kamwe mugabo umushikiranganje asanzwe abijejwe araza kubishura reka ubunaho duhi ijambo umushinga amateka muteze inka Efrazi
murakoze yakoba wa cegera cambere cy'umukuru w'inamashinga amateka kumpa mwanya narifite utubazo dutatu ariko bagenzi banje bagiye baraducako naye sigaranye tubiri mbaze umushikiranganje yakoba wa mushikiranganje muri raporo biraboneka ko mwarenganye ibice 10% muri transfert de ligne budgétaire nkaca ndakwibutsa yuko turi muri budget programme kandi bikaba bikogwa bihonyanze itegeko rigenga budget y'igihugu mbega mwabigenjeje gute mu gihe turi muri budget programme nkaca nsaba ko inama nshinga amateka mbega ayo ma transfert de ligne budgétaire ko tuboniye ari karakogwa hatisungwa amategeko niboza barabicisha ngaha mu nama nshinga amateka mu gihe tubona ko biri pertinent tugaheza tukabotoriza kuko uri kuraraba bararengana amategeko kandi bakarengana na bije. Ikigira kabiri nga haraho bavuze yuko umutametiriza meme effective y'abakozi bo mu bushikirangandi bwanyu n'ubwahandi mujejwe. Bega vyo mwohumuriza abantu mu gihe mwama muvuga yuko mufite ikibazo ca logiciele ubuko bigiye kugenda kuko ntimwatanze insiguri kwiriye ukuntu bigiye kugenda mu ntumbero yuko abakozi batazoza bacererwa mu guhembwa. Akabazo ka nyuma ni ukunyene turi muri budget program mukama mwizeye abahinga bazova hanze iyo baje mu Burundi kudukora ivyo vya logiciele bitwara uburyo butari bwarategekanijwe niko nibaza muziko to buri muri budget program ni kuki mutobisaba hanyuma iyo budget irungika abahinga bacu abarundi kwiga hanze ivyo vya logiciele ikaja muri budget y'igihugu mu ntumbero yo kugira ngo tubandanye tutaviyora amategeko. Murakoze banye kubaho mu hijambo.
Murakoze reka ubona aho duha ijambo umushinga amateka mbona inyibuka parfait.
Ego murakoze bwo bahwa cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka rongo ibikorwa by'uno munsi kumpa ijambo. Jewe nagomba gushikiriza ikibazo nyakubaha mushikiranganji kijanye ahanini naho havuzwe byinshi kuri ibi vya logiciel. Jewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe muri ibi byerekeye ingene amafaranga ya leta akoreshwa kuko igihugu cacu uravye imyaka kimaze cikukiye nico bandanya gihereza ivyerekeye ingene amahera ya leta atunganywa nk'ibi byerekeye guhemba abakozi tukabihereza abanyamahanga kandi imyaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri imyaka y'2010 tukaba ubu haheze nk'imyaka ishika nka 14 urumva ni myinshi turi muri ivyo ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu. Ibi bintu rero nkabona yuko bikwiye guhera tugasaba nyakuba mushikiranganje yuko mu bintu byihutirwa yokora yobanza akagarukana ubwigenge bw'igihugu mukungene aya mafaranga ahemba abakozi akoreshwa kandi harimo gushaka turibaza ko byoshoboka ndabivuga kubera kuko ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba. Akaro rero ni ivyo mwese mwokwibonera aho umukozi umwe yashoboye kuronka amafaranga ashika muri yaridi n'ibihumbi amajanitwi na 96 n'amajanitwi na 45 mu mwaka umwe ahembwe n'abakozi basanzwe bakorera muri ico gisata. Insiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bo kubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2003 ko habayeho erere imeze gucyo mwe mwumviye logiciele mwoyiha icizere kingana gute ko ishobora abantu bashobora kwihenda imyaka y'umukozi yakoze imyaka 1820 bagaheza bagaca bamugirira regularisation y'iyo myaka iyo logiciele mwumva mwoyiha icizere kimeze gute idashobora kumenya yuko atamukoze ashobora gukora imyaka 1820. Ni ibintu bitangaje biteye ubwoba twiyumvira yuko mu bushikiranganje mwo kwihutira cane ko aba bantu b'abanyamahanga babandanya batu badukorera ibikogwa mugaba gakora n'ibikogwa bimeze uko tubibona ico cari ca mbere. Icya kabiri ni ibyerekeye ibi bavuze yuko badashobora kumenya neza abakozi ubushikiranganje bukoresha ni ibintu bisanzwe ko duhomba amahera menshi cyane kubera icyo kirakwiye gukogwa mugabo nagomba nje mbaze ibibazo bibiri bikurikira mwoduha ibiharuro by'amafaranga maze leta imaze gutakaza kubera uko kutamenya neza ibiharuro n'ingene bahemba abakozi gushika ubu twoba tumaze guhomba amaherangana gute ica kabiri kigifatiye kuri ico mwoba mumaze kugarura amafaranga ngana gute muravye amafaranga yose leta imaze guhomba kubera ibi byo kutababazi neza ingene abakozi ba leta bangana n'ingene babahemba murakoze mwubahwa murongo y'ibikorwa
murakoze cyane reka ubunaho duhi jambo mushinga amateka mvuye kurera zara
murakoze nyakubahwa murongo y'ibikorwa nanje kuntiza kakanye mfise kibazo kimwe kijanye n'imishahara aho ibiharuro byayo muri imyaka itatu bagiye barabiserura muri izi tablo bashikirije umugu washikirije kuri page ya kabiri ni page ya gatatu niho nashaka kubariza utubazo twiwanje ni nk'umuco ngomba gusaba exercice budgétaire 2020-2021 ubushikiranganje bwari burekuriwe kujera umushahara ungana n'imiliyari 2 ibiharuro turabibona ni miliyoni 686,000 n'82,585 n'amafaranga 587,000 hanyuma rero hageze ko nibyo tubona kuri itabri kurikira kuri page 3 hageze ko bayahemba bahembye imiliyari 2 n'imiliyoni 158,000 n'144,000 n'520,000 nagomba kubanza kubaza akabazo ka mbere ubu budasa bw'imishahara umushahara utogwa n'uhembwa bitangana biba byavuye kuki biba byaharuwe ibi biharuro biharugwa gute hanyuma kuri iyi tablo nyene iyo kuri page 3 imishahara sinzi ko muri komisiyo nkeka baza kuduha umuco exercice 2020-2022 banditse imishahara imiliyari 2 n'imiliyoni 752,000 n'171,000 n'amafaranga 670,000 mugabo amafaranga yari yemewe kuri tabulo ya kabiri zari miliyari 2 n'imiliyoni 918,000 n'191,000 n'amafaranga 535,000 nagomba mbaze komisiyo ko ngaha baciye batuzanira miliyari 2 yoba ariko nukwihenda canke n'ibindi biharuro bagize hanyuma rero bwa gatatu ni kuri exercice 2022-2023 onako bari bashizemwo iyi rubrique ya nouvelle politique salariale bongera kizi miliyari 37 turabibona ngaha mu biharuro arico cyatumye haba augmentation ya 1,285 mugabo marerezuma arafendora ne budgete bagarutse guhemba 2,876,480,000 nagomba mbaze uyu mwaka kwaya mafaranga ibije mwari mwayidefanze ikeme bari bayidefanze ikemegwa amafaranga bayakayashirako hanyuma ntatangwe byagenze gute amafaranga barihe yaratanzwe ntiyatanzwe politike yarakozwe ntiyakozwe nchembalizaho mbega nyene iyi nouvelle politique salariale meduhora tuvuga kunganisha imishahara lo processus yayo igeze hehe abakozi bose baramaze gutunganirizwa harabakirindiriye canke byo babigeze nico nagomba kubaza hanyuma kabazo gasana kanyuma naya mafaranga rero ukukuntu mutunganya budget y'imishahara mugabo hageze guhemba biboneka hose ku myaka yose imyaka itatu mugenda muhemba amafaranga atangana naya bayatunganijwe ariko nkaha muri 2020 murambabarira 2020 sur 2,688,000,000 yandi mwahembye 2,588,000,000 yandi mugabo mwaka wakurikiye muca musaba 2,900,000,000 kandi rane precedent mwabonye ko mwahembye 2,588,000,000 ngomba mbaze ikibazo ko mwari mwabonye amahera dorane budgetaire ikure muhembye bigenda gute ngo mu mwaka ukurikira muce musaba augmentation naho nyene hageze guhemba ntimuyashikane aba bantu bategura budget nariko nshaka kubaza le processus de préparation du budget muri ministère wanyu rubrique salaire ikogwa gute baharura ibiharuro bafatira sur quelle base kurabona biharo batanga twebwe turiko turavyanaliza hano tusanga bidahu liye budget hageze guhemba abamake mu mwaka ukurikira mugaca musaba ayaruta yaya ndi mwahenze bigenda gute jenwa sinatahuye igituma hanyuma niki rero nafatiye ko kandi ni ku myaka yose 2020 niko bimeze 2022 niko bimeze mugabo bagaca baguma basaba yaruta ayo bahembye hanyuma rero akabazo kanyuma kasana kanyuma nariko ndavuga iyi augmentation nkaha mwavuze 2020 2021 mwavuye kuri 2,688,000,000 mugenda kuri 2,918,000,000 augmentation de 8,5% iyi augmentation nayo nashaka kusaba umuco nyakubahwa kumenga batubwira ko mu bushikiranganje bwanyu atabakozi bashasha muri ko murangaja mukora gusa ibintu by'amaramplacement pour la plupart des ministères biba byagenze gute iyi augmentation isigura iki du moment où ni augmentation mugize iyo mugeze kuyahemba acaja musi yayo muba mwasavye hanyuma kabazo kanyuma aleta actuelle des choses uyu munsi nyakuba mushikira nganji abakozi sous votre ministère de tutelle bahembwa ryari akabazo nagomba guhereza ko mubahembwa giheki okuru dimo hariho ni date bitwari batarenza canke bigenda birahindagurika mubahemba ryari murakoze
murakoze cyane reka ubonaho duhi jambo umushinga amateka Manirambo na Terence
murakoze ku mijambo nyakwa amarongo y'inama naye tubazo nagomba kubazanya kwa mushikiranganje muri twa twabagenzanje baciye ko ariko nasigaranye tubiri nyakwa mushikiranganje mwatubiye dufatiye kuri raporo ya cour de compte ni bimugu amaho ngaho dukoreye yuko kubijanye nuko umumenye igitigiri cy'abakozi muriko murabitunganya ariko kandi biragaragara yuko akiboneka tunenge twishi abantu fictifs mwabamutubwira nagomba kumenya ubushize mwaravuze yuko mwatangaje yuko mwasanze hari abantu bari kwahemba amafaranga batabereye badakwiriye muravuga yuko hari nabatanga kuyasubiza ndibukomeye bavuze muri 52 millions muravuga no basubije miliyoni zingahe muranatanga n'ikiringo cy'imisi 30 yuko abantu bose boba baronka amafaranga batakoreye bo yasubiza birarengeraho no mwibwirizwa rigenga amafaranga tizokoresha uno mwaka harimo article ivuga yuko hatanzwe imisi 30 ko abantu kugira ngo amafaranga abe yasubije nako kubabazanya kwa mushiranga hanje mumaze kuva ico gihe ku imisi 30 amaze kurenga ubu bumaze kugiranya nga yiro kuvirema imaze gushaka ku mafaranga ngana gute mwarigeze kugira neza kuva rusasuma y'abakozi ba leta biciye mu societe Media Box yakozwe mu mego mu bushiranga bw'indero baraheza baregeranya igitigiri cy'abigisha n'abakozi bakora mu bwo bushiranga hanje ariko mu nyuma twumva yuko hari bamwe basanze n'ubundi ngo birekana ko batarimwo badakora batari ku kazi murabo gasanga rimwe n'abayobozi ugasanga rimwe n'abandi baje mu ndero murakiyumvira ati none ubwo byukuri nkuko abandi bayivuze ubwo buhinga bukoreshwa kugira ngo batorokanye ibyo biharuro kumego rimwe tunenge twinshi nashye nibaza rero nti ubwo koko nibituma tubona amafaranga igihugu agoma agenda mu nzira zidafudutse ikibazo cyanjye cya kabiri namwe ndaba muri diagramme dogante mwatubwiye mu ma recommandation dufatiye kucyo bavuze yuko ata inventaire ya patrimoine iba à la fin de chaque exercice nibaza yuko ishako kwaje kwaparisa muri diagramme mu ma recommandation mukanahire mwashye nibazanye kwa mushira nganje mu bushyanganje buzima icyo kwa kitaba byuvikana yuko ibindi bitamya byugurura inzira y'ubusuma iyo konona no kunyiruza ubutunzi bw'igihugu nagwa kwabaza rero ko kitari mu ngaha anye ubunye inventaire ya patrimoine yanuze ya ministere iramaze gukogwa kuva habaye ino ntuze ino audit yamaze gukogwa nivyo nagwa kubazanya ko mwamaye ijambo
urakoze reka ubonaho duha ijambo mushinga amateka ndizeye Dieudonné
murakoze cyane nyakubahwa cegera cambere cy'umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi kuri aka kanya mu mpaye muri iyi raporo ya Cour des comptes cyewe nagize amakenga ku rupapuro rwa 19 kuri tableau y'indwi bavuze neza ukuntu abakozi baronka uburyo budaciye mu mategeko bavuga ko ari cadre de compte de traitement indûment perçu turabye rero ibi biharuro biri muri tableau tukumva mu makuru ibi bigenda biravugwa byerekeye amamiliyaridi agenda araboneka gutyo agenda aratozwa abantu bagenda bararonka bidaciye mu mategeko tubona yuko iyi tableau irimwo iyi tableau idakwiye kuko baravuga yuko n'uburyo bwatanzwe ubu buryo bwanditswe ngaha muri tableau babuhaye Cour des comptes kugira ibwandike ngaha mugabo batabubahaye bose bwose batabubahaye rero je nagomba kubaza iyi tableau iri ngaha ku rupapuro rwa 19 niyo koko ko bavuga ko bazo mu gice cya mbere cy'uyu mwaka donc premier trimestre niho ubu buryo buzoba bwatanzwe bwasubijwe iki gice cya mbere nacyo kikaba kigomba kurangira none koko ubu buryo buzoba bwasubijwe canke bwaramaze gusubizwa bwose ikindi nacyo ayandi makenga nayo mfise ku madossier amadossier traitement des dossiers mu bushikiranganji bwanyu nyakubaha mu bushikiranganji muri direction ya gestion des carrières changé direction ya traitement gestion des traitements hajya hantu aba abene igihugu barahitura ari benshi cyane cyane aba passionné basaba ikintu bita mise à jour de la carrière benshi baba bava hari ya ruguru bakaza nitike umurazi ko ari rirerire ari rinini cyane bakaza kugira batunganirizwe bagaca umwanya utari muto bakarara mahoteli niki rero izo departements zibiri muzi kurikiranira hafi kuko amadosiye nti ntatera imbere nti avansa neza ikindi na madosiye y'abantu baba babuza ababyeyi babo muri mu 72 hari ha madosiye menshi yahejeje kuba traité washaka mugabo umwaka ugahera ubwo buryo butarashikira ku makonte yawo ivyo o ni ivyo muri direction ya gestion des traitements cyane no mu yandi ma département ugacusanga rero amadosiye arateba gose rero mwukurikiranira hafi izo departements zibiri en collaboration avec le ministère des finances bien sûr ibintu bigaheza bikagenda neza murakoze cyane nyakubakuru umwanya mumpaye
murakoze reka ubonaho duha ijambo umushinga amateka bigera umusaseremi
murakoze nanje kumpa kanya nyakubahwa murongo ibikorwa vy'uno munsi akabazo mfise kerekiranye na gestion administrative du personnel nkuko mugenzanje Dieudonné ahejeje kukibaza ndafise akabazo kajanye ni département ya carrière na traitement kuko abene gihugu baraharuhira cyane dufashe umwanya bamara bari ko barakurikirana dossier ngaha mu gisagara naciye nibaza akabazo ntimbega ya antenne provinciale ya fonction publique yoyo ijejwe iki kubera iki abantu barinda kumanuka ni Bujumbura n'amatike n'amafredo yo do séjour bamara iminsi ngaha Bujumbura kandi antenne provinciale zihari zikora gute mbega zitunganiriza gute bajya bakozi ba leta bari hariya mu ntara kandi kabazo mfise hari umwene gihugu yigeze kuntuma muri fonction publique ngezeyo mbajije baca bambwira yuko dossier yiwe ihari mugabo lo dossier physique yazimiye dossier physique no kuvuga ijya dossier umukozi agitangura akazi mu bushikiranganje murazibika rero yasanze yarazimiye baca mubwira bati genda uro constitue ugire dossier nshasha hanyuma yituzanire tubandanye dossier yawe baca baratubwira na memerezelema zisabwa kugira ngo iyo dossier ibe reconstitue nagomba rero nshimbaza nti mbega dossier hajya mu bushikiranganje zibikwa gute ku buryo umukozi wa leta aza agasanga dosiye yarazimiye mbega mugejeje hehe bwa buhinga bwa digitalization kugira ngo twumve yuko iyo takara cyangwa izimira ry'amadosiye yabe y'abakozi ba leta cyo kugabanuka utubazo nari mfise no twunya kubaha mwa mpa ijambo murakoze
cyane iyi sinzi ko ari departement no ko ari service ikurikirana ibi bya gestion de carrière nyakubaho mushikiranganje nkuko umushinga amateka yajeje kuvuga bishikirije muraraba muyishire mu ingufu kandi ndazi ko mubiyizi gituma ndabivuze muraraba mubishire mu ingufu kukira ruhisha ababitura ukabivuze niko bigenda ibaze umwigisha yavuye hari yakure mu giteranye mvuga honze kure y'Ibujumbura ntanza karorero kumwigisha nkuko no uvuga uwundi mukozi akaza umunsi umwe ati genda urondere dossier nawe amazi imyaka 35 ari ku kazi urondera aho wahereye gukora akosa akazi kiwe abari kararuhishwa abari kwarananizwa iyi departement n'ukuri nyakubahwa mushikiranganje mubarabe abahakora mubarabe neza nimba bazi ko bari ku kazi k'igihugu bakore batunganiriza ababitura kukumengo bajejwe kujuragiza bakaterera umuntu nk'agapira baterera ndaze ko mushikiranganje abizi gituma ndabishikirije muraraba muraraba isubigwe mu cane mbere binashobotse mwoshira habakozi bashasha kugira ivyakamenyero bihere vyoba vyiza ku neza y'ababitura reka ubonaho duhi jambo mushinga amateka niyo nsaba Marie Rose
murakoze cyane mwubahwa murongo ibikorwa cy'uno munsi kukanya nanje mu ndonkeje jena jenarifise utubazo tubiri ariko akabazo ka mbere bagenzanje bagashikirije sino kagaruka ko akabazo rero nagira ngo mbaze nako nyene honorable Jockey Chantal yigeze kugacisha ko umwanya mutoya ariko nagira ndakagaruke ko nakabazo kajanye n'aba bantu baje mu karuhuko kizabukuru aho uno munsi muhuye n'uwo muntu ari mu karuhuko kizabukuru canke akagutelefona akubwira ubuzima bwiwe usanga ari kibazo kitoroshe kandi tuzi yuko ari urugamba umuntu atihamagarira canke ngo yironderere we nyene kuko twese ariyo dutera tugana rero aba bantu bari mu karuhuko bagiye mu karuhuko kizabukuru abenshi twese turazi ingene vyagenze yuko ryabaye nkisekeza ubwo nyene bose baca barahagarika akazi ariko benshi ico gihe bari bazi yuko kumbure bafise abantu bazoca babakurikiranira ibijanye n'ubuzima bwabo rero nagomba mbaze nyakubahwa umushikiranganji ntimbega barya abantu bagiye mu zabukuru les retraités ubushikiranganji mwebwe musanzwe mujejwe muserukira iyo abantu bagiye mu zabukuru ikintu nyamukuru muca mubandanya mubafasha kugira ngo ubuzima bwabo nibuce buhagarara tobarikihe na burya tuzi ko n'amashyirahamwe asanzwe abajeje kubaziganiriza usanga atabafata kumwe ndabivuze kubera ko gushika no kuri iyi saha hariho amashyirahamwe ajeje kubaziganiriza hariho ayatarigera yiyumvira ku bantu babo asanzwe ajeje kuziganiriza uno munsi rero bari mu yabira nta kintu ubushikiranganje musanzwe mujejwe buheza ngo bubandanye bufasha aba bantu kugira ngo nabo babandanye babaho kuko murazi yuko umuntu yarigeze kwiha hanyuma bigahagarara urumva ko bitoroshye nashaka rero ngo numve ko hari jambo gihumure nyakubaho umushikiranganje yoshikiriza aba bantu bari muri retraite kugira ngo nabo bumve ko borema ejo canke hirya ejo bizere yuko nabo bagiye kubandanya babaho murakoze kabazo kanje karako
murakoze cyane reka ubonaho duhi jambo umushinga amateka Harerimana Alice
murakoze nyakubaho cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka kumpa uno mwanya jewe ibibazo nari mfise byari ibibazo bitatu mugabo hari hivyo bagenzanje bashinga amateka babajije nagira ngaruke gatoya ku kibazo umushinga amateka pafe yabajije avuga ko asaba ko umushikiranganje amubaza ko yoshobora kuduhereza urutonde rw'ubuhombe bwoba bwarabonetse muri ministere apati hivyo bikorwa bikoregwaho bitajanye n'amategeko nukuvuga nagira ndamusaba umushikiranganje ahave yongera ko ndabwita ubuhombe nk'ubundi kwaba bantu bashize muri ministeri bahaye isoko yo kugira ngo bashobore kubafasha ibikorwa mugabo batashoboye kubikora ngaruka kandi kumwibutsa ko aba bantu bakoze ibikorwa bitari byo muri ministeri kuki gikorwa bakoze kutari utari ko babahaye byose birashobora kuba byazananye muri ministeri iwabo bisobanura ko hariho aho ministeri yonyene basanze abakozi bakora ibikorwa bibiri arafwa nagira mbaze rero gushikira nganja partiri y'ico kibazo mbega muri ministeri iwanya abakozi ntibakwiye kugira ngo umukozi ashobore kuba akorera muri iki gikorwa kongera akorera n'umukindi ico ni kimwe ikigira kabiri nagira ngaruke gato kubijanye na gestion du personnel interne au ministère et à l'extérieur du ministère nyakubaho mushikira nganje ndibaza yuko mwoba muri bashasha mwabujya gushikira nganje ariko bajya abakozi bari ndani muri ministeri ntabwo ari bashasha hariho abo abamaze kwiyita inzobere mu kazi ariko bakaba inzobere kugukora nabi mbega hari amapermitation yoba amaze kuba kubikwa kwa mwoba mumaze kubona ko baba bakora nabi nkongera nkagaruka kubijanye na dossier du personnel haraho mwavuze ko archivage bavuze ko archivage idashemeye iyo archivage idashemeye haba harimo ibibazo byinshi tuce tugaruka mu bijanye na dossier du personnel no kuvuga niveau du personnel nibaza ko mubahemba muravye niveau none ubu muriko murabahemba muravye niveau heno ndibaza ko atari byo kuko archivage ntayo atayihari nuko mutazi abakozi muhemba nivo bafise mwimirijiki eske vous êtes au courant yuko hariho abakozi bariko barahemba arabaza bavuga ko araba DCC mugatara ba DCC ariko ivyo byose bigaruka kuri ba bakozi b'inzobere bari hagindane muri ministeri ari naho nagira ndabasabe mukorereho cyane kugira ngo murabe ko hari icyo mushobora gufasha hanyuma hari ikindi nacyo nagira ngaruke bagenzanje hari umugenzanje yakivuze kijanye nuko umukozi bamuhindurira akazi amaze guhindurirwa akazi harageraho haba no bitaba kirisu baje kuvuga ko bariko barahembwa amafaranga kandi baravuye muri izo service hakagera nige je hari nuwo twigeze guhura arambira ikibazo afise ko amaze trois mois yaragiye kuvuga ko ariko arahembwa amafaranga atariko arayakorera turashika no muri ministeri je twarinjiranye yo baca bamubwira ngo genda ngo muri ministeri wahoramwo abari yo bari bo batubwira koreye numa wavuye mu iyo ministeri nuko byagenze mu nyuma yaragiye muri ministeri wa agiye muri iyo ministeri naho nyene byari kubye nkuko je nagira mbaze mbeko mbona amabanki iyo ugiye gusaba credit ukayisabira ahantu naho tuvuge mu gitoki ahantu atamuntu ashika niveau central bamaze kumenya ko watanze credit nagira ndabasabe mugerageze murabe kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira kuko gifasha umwanya munini aho muri ko murahemba abakozi bamwe batari ku kazi abandi bagahembwa batafise amanivu ababe bagahemberwa amanivu atababereye nagomba ndabasabe nimba bishoboka murabe amafaranga amwe muheba mu gihe cha planification murabe cyane cyane ajya amafaranga ya mamisiyo murimo mukora gukura bya kazi ka fonction publique nakazi ko guhemba abakozi kanini ya kariyo muhebe amamisiyo amafaranga muyashire kuri programme yo kugira ngo mu maîtrise izi logiciels ariko baravuga kuko uravye ingene umunyagihugu agenda gusaba ideni niveau central ikaba yabimenye none habuze iki kugira ngo ministere ya fonction publique ishobore kumetriza ico gikorwa ndabashimiye nyakubaho cegera ca mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka ku mwanya mu mpaye murakoze
murakoze cyane ndakubonaho duha ijambo umushinga amateka ni Jimbere Celine
murakoze mwubahwa cegera ca mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka y'u Burundi kontiza kano kanya ajewe nyakubaho mushikira nganji nagomba sabe umuco kuri iki kibazo abashinga amateka bagombye bagaruka ko benshi ikibazo cha kabiri aho Cour de compte yabonye yuko harimo abakozi bahembwa badakora no kuvuga ngo nabandi batariko barahembwa kandi bakora je nagomba ndabasabe umuco ko mwotubarira urugero aho mugejeje gukora urugero mwa mugejeje ko gukora mukosora iki kibazo kuko birababaje twebwe yakuba mushikiranganje nkabetowe nabene gihugu iyo umuntu atahembwe turabimenya naho iyi Cour de compte tari ndakugira iyi consta ndazi ko tubimenya ariko kenshi iyo umuntu yayaronse naho harahanuma ariko tugira imana ko dufise ubuhinga bwa digitalisation ivyo bica bibonekera bica biboneka neza none mugejeje he gukosora kugira ngo tugire icyizere nabene gihugu bariko barumva abakozi nabo nyene bumve ko borema ikindi kibazo cha kabiri nari mfise yakubaho mushikiranganje kijanye ni gestion du personnel mbega iyo umukozi avuye muri ubu bushikiranganje akaja mu bundi ko dusanze dufise ubu buhinga bigenda gute ngo hahere igihe kinini atarahembwa ko tu kibibona nivyo mwubahwa mwampaye ijambo ibindi abashinga amateka bari babishikirije murakoze
ane rekubonaho duhi ijambo umushinga amateka Gikeke Pascal
murakoze nyakubahwa cegera cambere c'umukuru w'inama ishinga amateka kutronsa akanya kugira ngo naje ngire ico mbajije nyakubahwa mushikira nganje ariko bagenzanje bashinga amateka bavuze imbere yanje basa nabamaze kubivuga nka byose mugabo no bazanya ko bamushikira nganje mu majambo avunaguye twomenya igitigiri cy'abakozi bahembwa na leta batari ku kivi bega buri kwezi igihugu itakaza amahera ngana gute kuri abo bantu bahembwa n'igihugu batari ko bakorera igihugu akabazo ka nyuma kuva mushitse muri ayo mabanga murimwo ico mubona kibabera intambamye ni ikihe na cyane cyane mu ntumbero yo gutorera umuti ibi bibazo by'abanyuruza amahera y'igihugu biciye mu bahembwa batari badakorera igihugu murakoze ku mwanya mwaturonkeje yakubaho cegera cambere cy'umukuru n'amashinga amateka
ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guharanira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze.